Yo y el ingeniero judío Altruí, por el Alpacé, por el Kimber, le ha re jareco.
¿Y me la bajan mamá a tu? Coisio Polo, baja mamá a tu. Coisio Raizo, Lieutenant General, Dr. Serete Kama, Ian Kama. Mo charela la bo khosi jaga mamato designate ke ta choma lere sa sokho mo to diwa yo le mo charela bo khosi jaga mamato re serente pita khama re so yo santse re na le ene a toga a sutela re o tente ke malolola yo e leng ene a ntse ga re tshwaretse setiro sa go tshwarelela bogosi jaaga mmangwato re sediegeng kgamane re Raenohano o na le ngwana wa gagwe.
Le batla go mmitsa, ga se nna ke introducer ba ena.
Mme Makgama. Ke ngwana wa gagwe. Ke ngwana wa gagwe
mme ga ditsora gape ke mmaagwe
mme jaanong ka ke le tlhalosetse ke boine ke batla gore ke tsore ke ngwana wa ga Tshekedi Kgama ene ke ene Naledi e kere ke lekonkole tshela go se kae ke ngwana wa gagwe batsadi ba le gano make ba le gongwe ba le babedi a letse re boloke nako borre re mokhutshwane batsadi lothe makere ke la amogetse boramane lothe le borakgadi kaora ka tlotlo go teke banile ba bangwe ka togela ba bangwe ko morago baeng ba rona lothe ba le leng teng gano moruti ke a go leboga gano le baruti botlhe ba re nang le bone gano batsadi lotlhe ka maemo a lona le balolotswe bomme le borre ba ga mmangwato ke a le dumedisa ka pula ure ke nese ekufane go bua gore maikaelelo a gore re bo re kgobokanye gano ke a makhutshwane ke go gorosa mong a rona yona tiro ena leng kgokaditse ga gompieno yo a ntseng a le kwa a leng te ka mabaka a ba neng bao ba dirile gore a nne koo ka one re matile re monye re tswa go botsaka ke yo gompieno o gorogile re dira dipela re gano go tla go ipela le go itumela le go leboga modimo gore ra rona ba gorogile re ne re le masiela re latebile ga gona ba heta go ka maikaelelo a rona la nkutlo a kere ga ke buile gela kwane maikaelelo tha rona wena rotsadi bana ke heditse batsadi ba tla ra amogela ba nta bua ntse ba di buang nna fela ka re re hiritse tiro ya rona ra rona o gorogile a ka le botsamaisa tiro
maito ga kgole mpheso mo nakong e ga rena go senya nako ke kope monna wa leboko mosadi ke motho wa mme right me ke ratile o ka bonolo ga go nna kalanyana ape motho wa mme maeso ma monye a koga motheso me ma monyena Oh, what about Muisepi Akuha? Ni se isi kutoa bomme. Muisepi Marisa Akuha. Mwena wa drone ni tse tse. Nisa drone ni oho. Kemle mamu nyena. Muisepi Marisa Akuha. Wende kutu kawala.
I'm going to go to the house. Hare mo go nna mo le nyoreng la di e se la di jo le nyora la mesi me re nyore tswe go tsukuno di jo le re ja mongane me tsire le re nwa me re le bata wena motho wa batho la etso ma jo go ga kolole The 27th March 2018. How did you get a le batswana ba neng ba nna mo go lone ka kagiso ba ja dijo tsa bone tsa Setswana batho ba lele ba le phatakanya dikapadio ke ba faletse o ntse o ntse yaka o ntse ka go raya kane you are the engine The giant engine. They are in high humor. The Kabul of the Botswana, the Wodi Hassama, Lila Hassilwood. They try to make that engine to cease. If I did it, it's a Duma. Kaboraya Kari, you are the advisor of the president. Dinako yeneng mugabe aharasa monanga kwa letswangarai you said a word to mugabe that was advising him you are the pillar ya botswana botswana ine le mo mahetseng a gago raiso maina o ke ne ke go anela In your titles and awards, nobody should take them from you. Raisu, in Salemba, Matubaniki, Kati Suhesi, Tikwadi Lemo, Manki Hun Sepili, Iskara Sapiru.
Baba isi mbaa isi. Baba isi mbaa isi.
betsuke kwanile mokoronyana ha o mokhutshwanyane o yibuang ka mongane ka re mma batho motho wa batho ke sekolo thuti ya diphuti dumela nomela motse ka gakgama gorewa ka pula mmina phuti o meoka wa pula o kgosi ya pula o gakgama thekwa dikgoro monane ke moajee motho wa ga gata-gata makgabana mathare a na le mokgwasa maphiri mokabaeyane phutsi ya makgabana phie tlhamaga ya makaka wa dibata ya re feta bosigo marojana a tshoge a nyeletse khumeng ya ga mmamoato sebatana se maruo le ko kgolo ya ga mmabeseakgama itekanetwa e hurere dintsha ditshesele kgakala o se thata madibeno a noka tse dikgolo motho ke yo o tlhakanela dikgaga le dinoga dilale dilatsa bosigo tsotlhe e re mo mosong a ba le mosweu a tshwana le naledi ke bona nka dikamo wa kgama ba go lekile o padile ba reile bare ba ta kotobolosa kwadi mmele wa gagwe o tasara mongwane re go bisa thito le modi wa mokala o gagare ga kgota ya ga kgama banna ba lekile go diga o padile ka mokala o ke pheko ya ga kgama ke pheko ya ga mmangwatu betso tse dintsi ke emago di ka itsewe ke ra monotwane ke ene e ne e le motshwera kgetsi ya magosi raetso batswana ba go rata a modimo go sireletse
morakgwe ba itshomme ma monyena patapata mampola ke se motho a sena bo bolwa fela ba ga itsho ra leboga thata bo ka jalo sebata phologolo ya naga that's right magoko a mangwe ke a buang ke bagolo maina a mangwe ke a bagolo mme ka gore ngwana o ne o tweletse montu nna ke teachera mme mmangele o tile ka khikwano o roteletse ngwana mo ntung ko lwateng o kutlwiwa gore ngwana o moti motho ga sala mo tung ya go monotolela pagaetso mo nakong ye ke nako ya botumelo ke nako e re thamileng rothe mme makiriana ke re ka gore mme o ne a suta ke bitse raetsho kabo ya modimo nyan re ntebolang o tas all right ke ta go fa jalo re mphebolang ba ntshebeditse gore re ka ba modimo o tshwere ke sengwe gore botsadi mogae se bolaya ke sehuba sose maitsho mo na go tshosa re thebola
Make dumedise botsadi ke lemoge botsadi jo thetse boga ko sekgolo a rona le bo monnawe make simolole ka go supa gore re na le seretse Peter Khama ke ne ke re seretse Khama ke ntshe pita gongwe le ta amogela sentle ke ne ke re na le seretse Khama re na le re se bola ikgamane o rata ntse go tsengwa le lengwaga gare la mojampo re na le mosisidiegeng kgamane re na le re polokakgolo ke ba ilele re na le seretse ke ba ilele re na le re mokhutshwane sekgoma le na le iketapelo mangwela a ne o ta emelela o ta tsaya diawara di le tharo
mogolokwanoka
bagolo ba mpatika go pala maboko a itshwanela a pula e lonele jaaka moroka itsae
male re phokontsi seletso ene ke ene a nang le mohumagadi ha ba le bone lothe ka tomo re na le re sepako seletso ke sa mmone go mona ka gore ga ba nna sentle mmogo re ke ba ile le yona le mohumagadi re na le tekile raditadi. Ke le tokile raditadi. Ya ntiba menele e le khutshwane yalo yano le ta ri tshwarela gona le ba e go ta re le ba itsisi santse ba le motseleng e ta re ba goroga re ta le ba bontsha le bo
Pranso ke ala khola mogolokwane mogolokwane ke santse ke la khola hela jalo dipikara tse ga di utlwale sente mme le ga go ntse jalo mme nke tswelele dithulaganyo e tla re ga baeng ba gorogile re tla nna re itsise gore tore ba le itsise thulaganyo ya rona mo nakong ye ke gore re kope jalo kamogelo teng mo lapeng mo e tabeng e dirwa ke kgosi okay o na lebetse sengwe gore ntebolang
le ta intshwarela botsadi ke ne ke itepagantse le bora ngwana wa kgosi hela mme go ga re na le moeng wa tota yo motona e bong Muruti Belema le o na le mohumagadi ke kopa gore ke Muruti le Mamuruti re na le baruti ba bangwe ba ntseng re na le bone ga le ha Muruti
Mochana le bana le bone
amen
ya baruti go amen.
That's right. Ma parlamentaro nati ke ta ema kiria lo hela. Ma mara go nyeka gore ke a gama mato ke go jalo go se seretse kita ba tpe se ke dia khama gore a to gore amogela mo lape go lo kone gape ba go lobane
ba ba etso ya le dumedisa o le nenga le morwa le mo a o itse ke ke se bolla ntle ke le mo ba tla le bona mo putse go ja go pele
tagi o tsara di e nya ke tla re go pele ka utlwa la sentle a ke khaola khaoga e nya ne ke re ke se mo le di di se ba re nang le bona mo putse go mme ke tla se mo la ka go se khola a rona His Excellency Lieutenant General Dr. Seretse Khama Yem Khama. E le moya la le bo ramana a kwe ka bola tala na ga bone. E le moya ape le bo ra khari ke ta se bola ka mena le di aba. Le bo ra khari ba ba maela ba ba ona le ba ema ba tanga le ba tata ba ema le lwa ke ta ba le mo ba le mo dile le ke ta ba le mo a pego ka bana le rona go he ba tlo go South Africa ba ba ta ba patile mo go la rona nte ke le go ba ruti ba ba re tsare tsintiro e ba re zo hatsa abe kuta la ho nna mo patwa ga go dikolo wa malala motse lo le ke go le mo hela yalo le ga teng ke le mo ba ba tsama tsintiro e ba ba la go le bona ba ikitsang ka ga ba ba lo la ya ba teng antsi Mau hello 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 na marai baru na, oh leh kiting, oh oh tahu itu lah logo kana kana, leh rona mana ya? Aye ni ni. Eh, baik tu leh tati orang ni, leh tati lenting rele ini tu, lenting rele rapel lah tata, bawa baru leh beli kasih pula orang ni kerja. Esse bolo va la baile. Me tapelo non era tota. Kaka ha budira veit. Ma lo va va sa khakala yana, mo mala tsingane nga hitileng. Ne re le bo kutu utuku. Re ipotsa re ba mang tota hela. Re sa le raro. Re ipotsa ra o tsile senta o tsogile senta ba le nteng. A re tala re la re mona. Megumpilo ka ke o gorogile o le ntsetsa ka le buiwa still the rock that he has re mo itumelo a yo le mo itumelo go ka eta ile rona ya no u tai le ke ka go ela mo ruti mo ma ba la mo tema le gore ka te mo imo so ha tsa thata ha go le buitumela Or hota ta hore di tsohalo di tsene. Ha go leng kutu botu kuti. Me di tsena motho a batho ba itumetse nte. So ora re ba mama to go le ba le zwe tse ya la tha. Le di tsang tse di ta so ha. Ye di tsohalo le di tsopa ma ba le mshiro. E di rota rota le tsi go le gatse. Tata ya la ka go kutsa ba ga eso. Le gere ntekela amogela mo tirong ya gompieno e ra amogelang
the favorite son
wa ga mama to le bo tsana ka bo pa ra rona o se kholo ye ngaba sana tsa khama welcome back sir tani ba gaetsu
ra le bo ga Khosisiretse khama atletso ina le se robo rona ba ri ke ra utwa le ntshela ga ra rona mogolo o ka re o thetsu nyame le ntshela le sala le lone ha ke se mo tlile ja ka nna re mo khile thata o ngame o bo wa mo khetse ra rona ka bo tshiri ke bokalo Atletso tsaka ke bile ha mongwa to e ka di le ja ka lentse le go rube ka lone re na le khwaara e tsong go di maje ka gore ke sone se se tetseng ke ba ha mongwa le bona go nye la go ta sa na go nya ma ke ba ditseng khwaara di maje tanga kwa no Haman sila tan juga sehela. Aha. 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 Ikhara canggu di maje. Itar hala merau hayo. Han si tajal ikhara di maje. Niki pagri kyo nebi. Yes, DJ Sahela, Kwara di Maje. Yes.
I talk with it up for my ring.
Ma kiri ane kiri. Kwara di Maje san se le kakala. Marimba kiri, tebetsang, kana na le ho marimba 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 rimo gae ba gae mo gae tota tlhaganyo yes le mari ba santse ba ipaganya jalo kere ke tabo ke tsena mo dibue la go ntse jalo le pele ga dibue marimba e tabebo ke leboge thata ke tshebogatso e tona ke a bona le ga ke sa neelwa go dira jalo le ka ke na le matho ke leboge thata Bonna ka tsalo go khora tsalo mme ke ya na kere re santse re le tira ba ba rona ba ba tabo ba goroga ka mabaka a go ina na le mathata ke mana ko nyetse tsone hela kere ke bone pa tong kunni the Watsons ba tire hard ke ta go tlhola re ana hela the Watsons mme nna le tlo di seba tsa di bonona aha By the way, my favorite transfer. Yes, that's right. Mikey Cooper, right there. Kosi, the Kuchan is a cook. Otto. mari ke ri ana ke se tswe re bona gore molemo ka gore ba ke bona ba tla gore rolela tsano re tsere tshetso ya gore re ba le tepele re ba le tekali hela re ba le tekali tumela jalo he itumela jone botetse mogolo na noti mme ka ba embasantse ba le mo tseleng tshetso e basadi ba itsere ke gore re ba lepe jaanong ke tsela go kopa dikhwaere mme go na le khwaere e ne ya beya kgantere ya bomme e ne itumetse ga e rone dimajwe e kae Karele ya bomme ikai. Aha, ke rata ratirati. Yes. Ke rata ratirati. Ke ya bomme ni borre. Ba imbetsa na ho 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 hiya. Ni rata ho rizu. Ni supen sawari. Ni rata ho tu gali chan. Tane ko tsele. Ni santi ni ru. Yes. Aya tuwe. Le phala le mate yes wa singe ga jaanu wa singe ga banne ba le mate itumela ka itumela the mask maya ka itumela khaya ra ya ga ya ga ra itsho ika ho aha sesa back ke le bo gile thata di kala tsa le tata ke le bitsa ha le bo ha. Thank you very much. Thank you very much. Una le khare ngwa gape santri relisha petwa diwa a kwa ne ke mone ba pele nnae tsano re santri tsela jalo ri tile ba embaruna tsano khare le ya di maje ikai tsano. Jaanong ba gaetsho baeng ba rona ba tsene mo gateng go nakong ya ke ta kopa marimba gore e ne re e re ba amogelang ga re le tabo rona re dijotsa ka kwano ga ba setse ba tla go dirana ke ta kopa bone bomme ba ne ba tsoga di duduetse thaa ba goroga marimba. Marimba. Yes, friends. Jaanong marimba ya me ga e tseo dinepe go na le ba ba tsayang dinepe. Thank you.
baba tsena mba ke bone ba emba ga go se kgolo
ya mmare ba hense ba ka batsadi
ba te ba dumedise ba mo ba nna ga batse
jaanong re bo re tswelela
ka lenaneo la rona ka botlalo. And we'd like to welcome our visitors to this little ceremony of ours. Not little, but the big ceremony to welcome our own paramount chief here in the Hamamatu capital city called Serowe. Thank you and welcome to this place. At this juncture, I'll call upon Reka Bamudimu to introduce to us our visitors at this time. South African National Civic Organization. Ke ano ba tere dipile ba bone e ka re mo puo ya bone ke bone ba ba tlhalose go ba atolosa mme ke bone ba eng ba rona ba ke a lebogare.